Crescent Mwanabama ya bora tumuimbire jiranga tumutemba ule ya sumpurwe wa magamu
wa magamu tisibugu drive jirele lagu mutemba ulalizi ulele lagu temba ulwa jirenga nzubo eboga tuwonya jula njiga mami tajiriju uba uba mami uli jana
wagulumba tata twagulumba yebo jirenga twagulumba Tobanda bago Twagulumba tata Twagulumba yebo jilenga Twagulumba Tobanda bago Twagulumba tata Twagulumba yebo jilenga Twagulumba Tobanda bago Ejende Izuba noli pasula tulalumba izina lyako aremwe noli bela omwami tulalumba izina lyako kuzinto zyonse nzowagalenga omwami zyambelezya Upate wago Twagulumba tata Twagulumba yebo jilenga Twagulumba Tobanda bago Emalondo amelonga izyoga zyonse mbule mobwago itu sensa atulonga zyonse omwami mbule mobwago ebayuni baoluka zinyama zya mumenda Zionse omwami mbule mobwago Twagulumba tata Twagulumba yebo jilenga Twagulumba Tobanda bago Twagulumba tata Twagulumba yebo jilenga Twagulumba Tobanda bago Swagumonze Wagande bamba Kumanzago Kujende bamba Mano baga jiswa Evo omwami Wagaba ponya Muzi nadiago Kujende Toswegera Iba yandwa Tumbolezia omwami wesu
Pesa singabumba singu ziyose Twagulumba mwami utuponya mwami utukwabili na mwantenda hindi jehova Kulomba vyo kwa kuti utumina mweo sara mwami Utekwa utujihive kujitaka votu mwami Akuima mzira yago mwami Utekwa kwa mboti tukabone Kulombo yavi okwa kuti bonse bakatusiya tukabona namba bomukati kajuru Jesu mbwabola kutuzinga amen